Ka te tiwi mo te wā tuatahi kua puaki te waha o te tangata I whai wāhi ai tiwi Māori ki te umanga Sealord, ki te kōrero mo te kirihaungatanga o te kaupapa mahi a Sealord ki roto Argentina. He ai ki a tā Tipene O'Regan I kirihaunga no hoki ngā kaupapa a Talley zarawa ko Sanford ki Argentina, engari kāre ērā kirihaungatanga I tino whakapāhotia ake. Hei tāna e aro nui ana te hunga pāpāho ki a Sealords nā te mea he hononga tōna ki te iwi Māori.
These things happen, and the barking dogs of the New Zealand industrial media have gone with the usual level of ignorance to look at it and seen it as a Māori failure. The two biggest Pākehā companies also had failures there, not even mentioned.
Kei te moana ki Argentina, te maha o ngā hoki e tā hoi ana, ko ia hoki tētahi o ngā tino ika e hāwā ana e te umanga o Sealords.